te jahaga wa amar ku soo jale marku soo jale maane marku soo jale maane qalbiga jirana ku jareeray sano hanaste chikar hadal chinna kada maane hadal chinna kada humo
Wanna catch it up. Into how much if the seed I eat alone.